dot. Angiphuza i-cold drink, ngiphuza umkhumbulo. Ngiqatha le hlobo, ngilidla nge-fork and knife. Umhluzi ngiwuphuze nge-stroke. Ngingena emcimbini, ngigqoke umkhale nebhedi. Isikhathi ngisibuka kusiphande, u-red carpet, ngiyathela ngembadala. Mina ngiphuma kwaZulu, kwaZulu, kwaZulu. Hlezi lindumizu, hlezi liguqubela izulu kwaZulu. Hlezi linetshisu, mina ngihlala kwaZulu, noshakazu. Mina ngumntu wakwaZulu, okhulumisu, sakwaZulu. Mina ngumntu wakwaZulu, okhulumisu.